tikulandire ni kuli konse kumene munga kale ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV Times 360 Malawi Facebook page komanso Times Radio tafikanso ndi program ina ya Times Exclusive zina langa ndine Wonder Musisia. Programu hii imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Pence. Khalani bomba.
They say blood is thicker than water. Reality tells us that even family lets one down sometimes. We still have to face the harsh weather as individuals. We say Rainbow Weather Shield paint is thicker than blood. The paint endures the hottest of days, the heaviest of rains, the dustiest of seasons, and the windiest of nights. Not even the toughest molds can stand this hero of a paint. Rainbow Weather Shield, family and true friend that sees no weather. Rainbow paints, peace of mind, part of the deal.
Kupitirira ndi program yathu sopano ndikuoneseni alendo athu. Alendo athu ndi Honorable Joyce Chitsulo, amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo ku Mwanza West. Komanso ndi wapampando wa komiti ya Parliament ya Public Appointments Committee. Ndakulandirani tu mai Chitsulo ku program yathu.
Zikuma kwambiri babusisha chifukwa choti landira.
Nditokoze kuti nditakupemphani kuti mubwere. Simuna chepe ya ima bugira chifuwa jangkani mene ya ya kamoto pata kalibani. Mwachukatu kwa mbili mai.
Eish. Hai chonjo. Nde nchilo ya hatu.
Jabu ino.
Lezi mangu ina kutelo.
Jabu ino.
Ndito.
Nkani mene jika mbilani mprogramu ya hatu. Ndi nkani mene yangu chitika pompano. Imene inu ndi komiti anu. Makumana ndi mai Martha Chizuma. Amene mainila kuti mwabange sino zwati jiwa jabu nitingati chani jifu antu ambila madu kodi mwabanga interview kodi mwina tifusepa mene tiandewa mene popo kodi Public Appointments Committee mwaka kati mwaka kumana ndi muntu amina wasankidwa kodi inoafuna pasidu dindo mmatani
ziko mwaka mbili bambo sisha nditokoze kwa mbili jifuotu mwina chona jansedu kuti ndibwere kuno mwaka ngati kaba mpando wa komiti ya nyumba malamulo imene imaona kwa mbili zoku za nandizole mpando nchitu chifukwa chokuti pakhala pakunene no disosena siana komano ndibwino kuti amalawa adziwe chirungamo chake kuti kodi committee imene magwira chiro banji nanga mphavu zake ndizotani mwachidule ndingonena kuti committee ya Public Appointments Committee ndi committee imene inakhazikitsodwa kutsidwa motengera ndi malamulo adziko la Malawi cholinga cha committee imene ndiyo kuti idzithopanga ma checks and balances kapena kuti kuona kuti kodi telekeze mwachitsanzo pali maudindo ena ngati imene lili for example Inspector General of Police amachita kusankhidwa ndi mtsogoleri wa dziko nde akasankha muja kungofuna kuonetsetsa kuti munthu amene mwansankha yodindo yenera pa udindo amafunika no abwere ku parliament kudzera ku committee cha Public Appointments cholinga chokuti committee janso payoka ifufuze munthu uja kuti kodi ndo yeneradi chisango chimene chachitikacho ndichoyenera ndiye tikamapanga njira zathu zofufuzira muchizungu amati confirmation pali njira zingapo zimene timagwiritsa ntchito mwachitsanzo ineyo munthu atangonduza kuti bamboti wandansisha jamatha kuimba kwambiri mwachitsanzo amina ngati ine ndifuna woimba ndeine munthu wandipangira nominated kuti amina janda amina ngakuimbireni bwino nyimbo yakuti ndikwene kuti ndipange confirm ndisana kupange ningenji kuti kodi nzoonadi nde kuti ndikwenena inuyo ndikupezeni ndikuita nene mubwere ndipanga assess ngati dimata nde njira imene ndingapangira assess sikungokuyang'anani fandesi ndidziwa ngati chinthu chomata ndiwenena mwina ndikupemphira kuti aimba niko nimodzi nde ndikamva ndikhutitsidwe ndichimazimazi imene imapangira committee ya Public Appointments munthu akakhala kuti amusankha motengera ndi malamulo kuti ampanga point kuti akhale pa udindo wina ngati mmene tanenera mukai wa SCB director wu soka upali wa Financial Intelligence Authority director wake amateronso amayenera kubwera committee kama board members ziwa siyo kha yokha imene mwidzo ya office olo ma board member amabwera ku committee kwathu tidzapange confirm onse achani kuti tidzoti munthu yudi ali ndi qualification yoyenera malingana ndi act imene kupanga guide institution apitayo mwachitsanzo in this case kodi malamulo amatichani CB corrupt practices act imatichani za munthu amene afuna akakhale CB director nde mwina imanena za ma qualification akhala ophunzira chonchi akhala ma skills chonchi chonchi zinthu ngati zimezicha nde ifeno timafuna kuti ngati munthu amusankha kuti uyuyu wa khoza akabwera ku committee yathu sitingomuyang'ana timenena tifuse mafuso
Chabuye.
So confirmation iyo imachitika in form of an interview of course kuti noti bange establish kuti kodi zimene akunena wazi kuti munthu izizi amatha izizangati ndizoona so Chabuye. To prove that timabanga so interview process. Ama bwereza so certificate tuone. Chifati onama kuti ata ngutina mizo tu mtu mgwaja kuti. Mwina haribe ife kuti tuone. We need to prove it. Ndiri mayangana zonsesu.
Ya, yeah, chimine timafuna timfesese mpameni kuti kuti do you just verify kuti mtu yu wadu sama process sama interview. In this case, mwina zikusia na bangono nikitsanzo mwina bereka mwina angati ja Inspector General of Police kuti wangu sankhidwa. But mwina angati, let's talk about this issue at hand. Maiji Zuma adu sama interview binobwino ndia kubwera ku nyumba ya malamulo kuja kuza kumana ndi public appointments committee makauti mukwachita so interview mukufuna muchite check ma formalities just to check kuti zinthu zose zili binobwino mukunena kuti mapanga interview ndi zimene malamulo akunena kuti you are supposed to interview that person for confirmation now.
Yes, exactly, because for us to confirm kuti munthu yodi ali ni skills for example kuti ndizoti she's innovative. For example, siningangwa yanga na paper la limene wino wako apanga. Choringa ni chokuti tikupanga ngati tupelekera umboni, tichitire umboni. Kuti kodi afufuza onkusipeza zichi. Nzona adima munthu uyu. Ndezi tingangorenga paper la nkungona kuti anani nakuti ali ndicha kuti ndekuti basi nzona. Iya, tione mulidi ndi paper. Limazungule member la lesa maona. Inu mwanena kuti muli ndi ka PhD ndekuti paper la nulicha.
Kupanga kupanga verify ma documents ndi kupanga interview. Ndizofanana because pali process yodi munthu adabanga kale interview inyo mungochita verify mina zimene akunena kuti ali nazo zuzu ndifusa izi chifacho kuti pamakhala maganizo ena kuti committee ya nyumba ya malamulo with respect kwa ama members of parliament can you interview munthu a highly qualified person pamene ena ife mwina ndama form 4 ndeti kumpanga interview mene mukunena inuye munthu professional mina ifeso we don't even understand kuti akapanga chani. Do we have muli ndi kuthekera inu yokumpanga interview munthu a highly qualified professional pamene mwina dati yangane ma certificate ambira amene amwina ku position with respect siti kunyoza. Yes,
mafusa fusola bwino choyamba ndinene kuti chimenera malamulo anakhazikitsira kuti kukhale process yomati uyo wapanga point kapena wapanga interview munthu uja wampeza ndi dzina lija litengedwe facho ya bato anayamba apanga anthu ama interview akhoza akupitisa kwa president maina atatu a president asanthe dzina limodzi lijali kubwera ku committee kwathu kuti anditsimikizirani munthu udali ndi zoyenera munthu udi ndi otakakwanitsa nde sizingatheke kuti munthu ungodzi fanda anthu awiri osiyana musakhale ndi maganizo kuti meso kokwampanga kale ndayikana khaya yomati meso kokwampanga kale sibwezinso pakukhala chifukwa chomabwerera ku committee ya public appointments. And even munthu kuti mufuso kuti kuti ulo confirm ndoti chani nkutsimiki nditsimikizira bwanji ndingona ai imanena kuti munthu chofuse mafuso manena mafusa fuso lokuti tikuvutikira nje ndikumpanga munthu yo interview popeza mwina ma members of parliament ena maphuzirawo siyabwino ai pamene pono ndinene kuti tikamayangana composition ya public appointments committee anthu amene amapita ku public appointments committee amawasankha ndi zipani zawo zandali. Kuzibani zandale kuja ama nena kuli malamulo ama peleka tilekeze kuti mwina ngati kota eh? Ngati 30.21 nde kuti 5 a DPP ena ma independent mwakuti IMCP nde kuti zibani zija zimaenena kusankha anthu amene akudziwa kuti awawa akuyenera kuti akapange akakhale nawo member wa public appointments kuyangana ndi nature ya
kuti inuyo ndo yenera kukhala kumene kukhala so chair
ndi chifukwa chakana ndipatsa kuti ndikhale chair of course ndi committee nandi sankha. Chifasuti inepo pita kupublic appoint meets committee napita ngati chair. Ai, napita ngati member. Chimene anapanga ife atati sankhawe MP. Tita lumbiritsidwa. Anatipasa mwayi aliyense kuti asankhe committee imene ali nayo kufotapo. Ndeti nalemba mapepa lathu pita kwa speaker.
Inu mudalemba kuti mafuna
mkambi. Ine nalemba public appointments. Atakaka nkachuti chambire ni makha public appointments. Koma ndikoyamba kukhala chair. Chifoti malamulo amanena kuti.
Awa opposition.
MP amene ali mboma asakhale chair. Ndeni ndi wa DPP. Nthawi imene nali mboma simenena kukhala chair. Chair anali wa MCB. This time around zinasintha ife tili ku opposition. Chipani changa chinaona kuti Joyce akhalebe ku public appointments. Now azinzanga osi anaona kuti we are talking kuno kuti atitsogolera khale chair. Ndena neso nakhala. Mwina mayakuyangana so mwina ndi background. Meno majitira no mono dabu ya tokwanitsa ndichifaka anatisango kacha koma chimene ndofuna ndinene pano chakuti anthu asamadere nkhawa chifoti committee yonse ya parliament imakhala ndi maloya amene amakhala nawo mu committee maleko council komanso imakhala ndi ma committee clerks amene amakhala po kumene kuti chilichonse chimene ife kumene kuja timapanga si umangokhala kuti wangodzuka chair nkupanga chinthu ai kuli ma standing orders. So legal council uja committee clerk ntchito yawo imakhala yokuti azikupanga ni guide mwaji tanzo it nchito ya public appoint committee ngati chair si nchito yofanana ndi manager wina lese office zosiyana ndekuti ndikuyenena kuti pakakhala issue ndipange contact legal counsel ndipange contact committee clerk wanga kodi koda apa in this case ni committee clerk watu Mr. Kabich kodi Mr. Kabich apa pamene pabwera issue iyi act kuti chani ndekuti legal counsel andipase so ujeni yake upangiri wake kuti okay mmene sikutere mulamulo limanena easy confirmation imene muipange chonchi ama tipanga guide
chabwino nde kubwera ndo kunkhani imene ya mai Martha Chizuma imene makumana nawo ndiye sapanali pa 11 May kuti muapange confirm munasara ndondomeko zonsezi kuti kufusa legal counsel kufusa ma clerk for guidance
ndingofuna ndinene momveketsa kuno kuti chimene chimachitika eh kwambiri nchito ya chair ku committee ndikupanga provide upangiri kapena kuti utsogoleri ku committee business ya committee tipanga bwanji ngati tikukumana ngati committee chair mogwirizana in consultation ndi secretary komaso a speaker tisaiwale kuti chair wankulu nda speaker ama timapanga set agenda ya meeting anditisa nakumane makomiti onse timakhaka ini ma meeting ya ma chairs chaired by the speaker kupatsana guidance a speaker so atunikire monga munthu wankulu kuti apa timatero ngati uli ndipo potsamwitsa ufuse of course ma chair onse amata akasankha amenena kuti apange train ife mwina we unfortunate a bit kuti ifacha covid training yathu anaipanga cancel ma chair anyu anife koma timene kuti tipangidwe train anyway komabe in this case mafusa kuti kodi zinatsatidwa itabwera confirmation chifukwa inabwera kalata kuchokera ku Ministry of Justice kudzera ku Clerk of Parliament kuti awasankha mai Martha Chizuma kuti akhale SB director anandipasira ine monga chair wa committee kalata icha chair kwabwera kalata pali ntchito yoti tigwire nde ineso ndinaona kalenda yathu kuti pamene pali space yoti tikhoza kukhala ndi interview imene confirmation hearing ndititiro nai katsiku siku la 11 May tipanga confirm mtu tinapanga ndondomeko zonse zoyenera kudzera mwa secretariat kwadziwitsa akopisi tsiku limene chifa amena manzwitsa candidate si chair kuti ubwere ku interview ai sititeri uno chair ukapanga seti tsiku secretariat ija parliament titero machiduli office ino ya parliament ndimene mapanga communicate through OPC kuti imuze munthu uja kuti upite tsiku lakuti ku parliament kupanga interview nde zimenezo zinachitikadi nde akabwera na ku interview mumakhala kuti ma members nonse mulipompo legal counsel uja amakhalamo meeting mukamapanga chifukwa amayenera kuti nthawi zonse committee ya public appointments ndiyovuta chifukwa nthawi zonse pamakhala mwina ma issues amalamulo chani chifukwa tisangwanga na mbali modzi ntchito ina ya public appointments ndikuchotsaso anthu ntchito kupanga confirm ngati yaona kuti munthu ina ake sari competent kaya ndi body imene sili competent mwachisanzo tikakamba body amera kuti mwichotse mafunika approval ya public appointments nde kuti maitanaso anthu aja kuti o atilembera OPC ati simukutha ntchito bwerani kuno tifufuze kuti simukuthani timapangaso inquire mwayo in a form of that interview as well mafuso chanjani timvedi kuti anthu akanika tikatsimikizira timati eya ukanikadi timalembera kuti enzonadi amene wachotse
chabwino now tibwereni ku interview imene mapanga ndi achizumayi take me through chida chitika nchani siku limeneri
siku kwambiri fuso labuno kwambiri siku limeneri monga mene timachitira ndi interview ina iliyonse imene munthu tikupanga timayamba kaita lowa ma MP tokhatokha legal counsel ma committee clerks akalowa chimene timapanga tikalandirana tokhatokha ine monga chair ndikawalandira anthu timanena monga mene mukudziwira lero tupanga confirm akuti akuti tikatero timapereka mwayi ku secretariat pale ku kansela uja kuti atipatse no guidance kuti kodi act imene matsogolera kulemba kupanga confirm munthu uyu kapena kulemba munthu uyu in this case tikatengera CPA corrupt practice act imanena chani zolemza munthu amene akwenena kukhala director wa SCB nde lego kansela uja amakutengani through the ujeni kuti kodi malamulo akunena kuti chani atamaliza zimene zija tsumenso namanga chimozimozi anatitenga through tinamaliza then chimaiti mapanga chair umapanga draft mafuso amene akupangira guide koma na ma members ali ndi ufulu kufusa fuso limene wina alense wafuna kwa munthu uja akabwera so tsiku limene tinapanga chimozimozi tinagawana mafuso mene timapangira ma supplementaries analoledwa kuti mwina alesa kuzopanga tikamaliza timati tose sitakonzeka palali ndi vuto ayi timagwirizana soto tikamamaliza timpanga pali njira ziwiri zimene practice guide ya public appointments committee malola kuti mupangire mupezere like decisionate mukamapanga interview munthu njira yoyamba mutha kuvota titakungonena kuti tikamfusa-fusa mafunso tikamaliza ndeti vote. Eh kapena ai. Pamakhala ndituma imachitika emergency of course vote yet timakhala ni mapepa la amene timalemba yes no ndeyi wewe makango chonga. Not necessarily kulemba, just dig where there is a yes or a no, koma sulemba dzina imene ukhaya chinsinsi.
Chabino.
Njira yoyamba imene. Njira ya chiwiri. Mumata kuti munthu uja mupange mati maskos. Mwachitsanzo bwina academic qualifications ngati mukhutisidwa pali maskos ake, pena pali 1 to 3, pena 1 to 4, pena chani 2 to 5. Nde iwe umachonga mene ukufunira.
Amatha jizuma muna gwisa njira yanji.
Tina gwisa njiro njirano iyi ya scoring iyi.
Now, I want kuti ndikutengereni kuchiscore. Naona chano chikugwa hapo, mati mina takutengerani chimene ichi. Kuti tichikambirane chimene. Mene tukambirana chonchi muchikhala chiri pa ma screen ipo. Ndi onosa mene mukuonera kusatira program mene musadandaule chipepala chimene chichili pa screen panu pa tikamachi fotokoza kuti tizende ali mozi. Now, mai chitsulo apa tili ndi chitsa cha mene makhalira scorecard yanu. Alright? Ikunena apa kuti pa 11 me candidate Martha Chizuma position director of anti-corruption bureau. Disposition pamene mumayangana presentability ya munthu, composure, dressing, interest, self expression imakuleza kuti muchite score malire to 3. Ndi kuti mutha mpasa munthu 1, 2 kapena 3. Number 2, academic kapena professional qualifications. Imakulola kuti mupange score up to 4. Number 3, pali knowledge and experience in similar field training and exposure. Yukulola kuti mupange score up to 6. Number 4, intelligence and creativity, thinking, mental capabilities and reasoning. Yukulola kuti mupange score up to 6. Skills, management, communication skills, interpersonal skills, team building, etc. Yukulola kuti mupange score up to 6. Nisa na jifotokoze kwambiri for the interest sake. Muna nchita score bwanji achizuma inoyo.
Mukanena kuti ndinapanga score bwanji ineyo ngati munthu sindikuyankhani.
Chabwino.
Koma mukanena kuti tinapanga score bwanji ngati committee ndende zimene mukuona akumane ba kuti ma 14.9.
Chabwino. Yeah. Nimakufuna ndiziwe kai ndi score yanu inoyo simunena score yanu. Now, tinene apa mwachisanzwe. Kuti munthu apange score 25, which is 25 out of 25. Ndi kuti akwena kuti apange score ma 6 atatu. Follow mozi exactly. Di 3. Ndi kuti amene wapanga score 25 out of 25. The score yochepesesa kwambira papa ndi 1. Tanza zati ngati munthu walandira ma 1 mauje nonse, ndi kuti ndi 5 out of 25.
Yes.
Yeah. Now, ndifuna ndikutengereni no what I know about my scores amene anakhalira siku limenelo. Munalipo anthu 18.
Exactly.
Chifukwa choti mozi ndio kuti adachoka pambovuka kaunda.
Tidali committee yathu
makana 21.
Mozi anachoka ona bovuka kaunda tinatsala 20. Amozi ona
bwe
Yeremia Chihana anapita kunja, alikunja kuzabali ya miti.
Yes.
Tinasa kukanga 19. Eh?
Yes.
Mozi honorable Blanta Kabula Mrs. Honorable Gertrude Nankuma.
Yes.
Anana kudwala. Tsukumene bisana bwili.
Okay.
Ndiye tinatsa hapo anthu 18.
Now this is what happened in that 18 amene mapanga score my Martha Chizuma. Anthu 9 anmapeleka 11111 kutanthauza kuti pa disposition 1. Academic qualification 1, knowledge and experience 1, intelligence and creativity 1, skills 1, and 9 also. Is that a coincidence? Kuda and 9 nali se mwampanga score 1111 even academic qualification munthu wapanga interview ali ndi masters ya law. Wamali wakhonza kumene kuja kungukhala number 1 kupanga recommend amene angapange score 1.
Mukandifuseni kuti amene yangapange score 1 zindivuto kuyankhani. Fani nanena koyamba kuja kuti tikampanga munthu uja interview aliyense payekha payekha amampanga redi ine secret pana. So cholinga chomuvera munthu uja aliyense payekha payekha nchoti aliyense apange independent decision.
Yes, koma zinazo ndikumvesesa chifani. Koma kungofusa ngati pa academic qualifications ngati munthu wakwanilisa zimene ntchito imafuna ntchito ikufuna kuti akhale munthu wa masters.
Ndimene
munthu jali ndi masters. Ne munthu amene angapange score 1
ndimene niyo mwaivelera chifukwa palibera muno limene limanena kuti chifukwa munthu uyu wapangama kuti ndiye kuti ai aliyense amakhala ndi independent decision
ndi zachibwirikiti
ndimene ilili ngati mmene wapangira score 555 mwachitsanzo inu zingatheka kuti munthu chiti chosa adzikhoza
hapo tifusa amene popo pada kali pano tili kuma 111 kuti mzotheka kuti munthu ujena pa academic and professional qualification ngati munthu ali ndiyo yeniyeni mwena kuti azikhala score marks yake ziyena kukhala follow kufeza kuti maphunziro ake ni ntchito zofanana
iya zimene zono silingapange dictate kuti maphunziro ake ni ntchito zo ndakhale follow ai ndeno chifacha ke tikuti
tingwesezera ni ntchito yo imafunika kukhala
tingwesezera kuti majiso
tisezere kuti munthu yo ntchito ikufunika masters nde munthu wabwera ndi bachelors Doesn't that name make sense? Kuti munthu yo qualification yake ndiyo perewera ni chiza.
Yeah, zimene zono ine kuti mundifuse ngati Joyce. Ndikuyankhani ne ngati Joyce kuti
Okay, so ababa muzi ndiyankha ngati chair wa committee
yake. Yeah, ine ndikuyankhani ngati chair wa committee. Koma kuti mundifuse ngati munthu ngati Joyce. Ndikuzani kuti ndikuyankhani kuti ya ngati munthu ndikuona kuti ine ndo wa qualification yoyenera ndiyenera ndike make yoyenera ngati Joyce. Koma mukandifusa ngati chair wa committee ndikuzani kuti sindikwena kupanga decision ya ma members.
Pama kalandari pamene pa. Mukamapanga inuyo ngati committee yanu.
Komandane natu kuti committee iyi imapangidwa compose ndi anthu ochokera ku dzipanitsandari.
Tikuziwa ku parliament timazuwa ndi kumakhala anthu andali. Komano mukamagwira ntchito ngati mene iyi.
You have
to appoint munthu.
Exact. Timayankha
neutral. Tikuyenera kukhala. Do you think munali neutral in this case?
Ine ndikuona kuti sinengapanga accuse munthu kuti uya sanali neutral kapena nje. First all one yosinthu kudzoka kungwandani. Chifanda ndinakale kuti dzinza confidence.
Ino simunapereke wani.
Simemba maina. Ine inaenda ndinakale kuti sinengakwanga nineyo ngati Joyce. Ndoto ndola kuitsa komaso malamulanga ntchito salola kuti ineyo imene ndapanga score ndendi nyamuke ndidzipita ku media kapena kutukane na kuti ine naika 25 ine naika 23 ngati muona 23 ujangwanga koma kuti ai ndekupenda that's being unprofessional because if I'm but akupaki ndi committee kufunika kuti kumakhala anthu enera kukhala chinsisi anthu odziwa ntchito yawo anthu osunga anthu okhala kuti ali mpasho
Chabwino, tifusa bino bwino whether committee imene ikuimira Malawi or not ikakhala kuti ikupanga zandale kwambiri omwe ndi ntchito yofunikira anthu 9 anthu 9 anapereka ma 1111 onse zimene zinapangisa kuti 9 times 5 akhale 45 anthu 8 anapereka 25 out of 25 tikapanga times 8 times 25 kuti basa 200 munthu mmodzi anapanga score 23 now mukunena kuti magwisa ntchito ya average tikaphatikiza ma scores amene kuti ndi 45 200 and 23 imene kuti basa 268 268 divided by 18 amatha chizuma anachita score 14.9 yet kuti munthu akhoze akuenda kuti apange score 17 padali ngwirizano pambali kuti tikapereka ma 11111 ndoti mayi yathosa dusa
ineyo kuti mundifuse kuti panali ngwirizano pambali ndi ndikunamizani chifa ine ndane nakale kuti committee yathu tisanayambe meeting timaitanizana tose timamba talowa tose ma MP tose kuza nazochita titere mafuso ndi yawa council watu lego council watuze kuti yakutima timwakuti tifuse mafuso aliyanso ine ngati chaya ntchito yanga kungopanga guide akusa mafuso mafomu amapereka sondi secretariat perekani ma rating forms ina sindigwira form ya munthu olaka chonga olozonena kuti kuli ena anapereka mawani ena anapereka ma 5 like kuti ena 25 na nyani ndikumva so tu mene anthu akumane namo koma ineyo ndikuze ndimaona team sindinadzione sindikuyenera kuti ndisuzumire cha munthu sindikuyenera kuti ndizigwire chifukwa ineso ndimenera kuti ndichonge nawo ndimenera kuti ndivote nawo nde sindikuyenera kuti nditenge mbali pokonkhetsera ulochani and actually let me tell you this tsiku limene zinachitikira Titapanga kumaliza interview, ali yeso wapanga reti, asekretari amatolera itza. Anatolera oka bunobwino, ndikuwerengetsa. Atawerengetsa amabwera kwa chair, kudzamuuza kuti maliza tsinda kuti. Ndi anandiuza result mwapezayo, 14.9. Naneso ngati munthu, kachokobeka nandigwira, 14.9. So, ndinayang'anaso ma standing orders kuti koda matichani. Mene ndanenena muchoti mafusa nthawi zonse guidance, ndinafusaso. Pamene pande munthu yotu ndi akuone kuti ndithu walephera chifukwa malamulo athu amanena kuti 17 so what do I do no proceed to announce because ndi malamulo ndimene amachitira so I proceeded to announce ku committee kuti munthu walephera you know what happened enaso anapanga kuti no sizingatheke kuti munthu uyu akhale kuti wakoza 14 ndiye kuti secretariat sinaphatikize bwino masamu akanika ndena apatsa mwayi ine ngati chaya ntchito yanga kuona kuti apatitere ndena zolo kashmetida apange tikupasani mwayi for transparency asekretariat munyamule mafomu anuwo mamembers awiri akumbali ya boma led by honorable kaware anabwera mamembers awiri ochokera mbali ya opposition led by honorable chifundo makande baraka central east anabwera plus vice chair wanga ine sitenga nawo mbali padzimenitso ndi mafunitsitso kuti ndikhale nyutu nde anapita kukakongetsera so nkubwera Atabwera anandionetsa basala yomwe nde nafusa confirmation ambali ya yotsutsa nzona adi kuti samuinjo mwe ambali yabo manzona adi kutuma pesa chonji basi tu so I proceeded
yeah ineyo zimene zo ndikuzimvesesa komano ineyo I want to ask you amai mona ntima kuti zimene zimachitika apa basi zachilungamo chifukwa chimene ndikufusira fuso ile tikaona ma areas 5 amene mafufuzawa bali area imozi imene ndiyo pasachidwe iya qualification
ndingokupatsani chitsanzo muli pomwepo siku oyamba atu public appointments committee kugwira ntchito yake njoti ndikupatsani chitsanzo pale public appointments committee posachedwa pa inapangaso reject appointment ya financial intelligence authority
maya twen yes
kodi munthu zotata amene ojana libe masters
yeah
so ineso ndingafunse
ineso imene yoyo siku imene yoyo sinayone ndesi ndikamba zambiri za amene oti kuziwa kuti committee major kanapo anthu mbuyo mwidaka napo maina ngwale tawina Kevin professor brown jimpamba nauza you are overqualified
exactly
chifwa cha position manka funa kupita kuemba but ine what I wanted in this particular one is that
how
we are
now, what, how do you know kuti mwina ineyo sindifuno yangu la malo mwa mtu ndane na gari
yeah chimene chikundi pasa muziwa majistro chimene chikundi pasa chidwi ne itakha kuti mtu ali ndi qualification yoyenera aliyese wapeleka 44444 this woman was going to pass
no amene tunde agana yanka anga yanke kuno kuti chifanya ni muna peleka wani ndamina na peleka wani
koma I will never know them because it's secret ballot that's why ndikufunsa ino ngati chair kuti zimene zimachitika apa ndi ndale
machita bwino kunena kuti it's a secret ballot nde ineso singako yanke ndi siningaganizire member lai nde kuti ine ndinganizire kuti uyu nde kuti anapanga ifanya kuti nde mundira kwira member lai so ndumula kwira chifale esa mapanga decision as an individual parliament muli democracy ndifanya ulo mparlament mjahe ikulu wa speaker akapanga move gandhi motion ikajani even appointment ya antu ama titi panga roko ama wenga alese paikabaika yoyo zine na yesi no yesi tukapena ama tibela ni mzavote alese azitaka ama peleka ufulu kwa wina alese paikabaika monga mene hee waonye nde kutine mbeleba nonda ya kile mamembers amena anapeleka 5 pa 5 kapena amena anapeleka 5 pa 25 kapena 25 pa 25 sinchita kwino fande kutino ndalowano mumaganizo wa mtu wina zimezi zola kweka ifa mwina inakari nde explanation
Mukuone la Times Exclusive Pompano pa Times Television TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page mukumvera so program yomwe pa wireless yathu ya Times Radio mu program ya lero tikucheza ndi My Joyce Chitsulo amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa Mwanza West komanso iwowa ndi wapampando wa committee ya public appointments amene tukambirana nkhani imene yangochitika ku parliament yokhuza kusankhidwa kwa amayi Martha Chizuma kuti akakhale mkulu wa bungwe lothesa ndikulimba na ziphuphu anti-corruption bureau koma committee idakana amayi wa tufuna tifufuze kuti chidachitika nchani khalani pompo programu iyi imakufika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints.
How often do you wash your favorite clothes? 52 times a year? How long do you wear them before they fade away? 3, 4 years? Imagine a paint with washability capabilities of up to 10,000 scrubs during its life. Imagine a paint that maintains its luster for over 7 years. Imagine a paint with a velvet finish and water resistance. Stop imagining, because Rainbow Acrylic Sheen does it all and beyond. An all-time hero for interior and exterior finishing that brings smiles to thousands of families and contractors. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal.
Welcome back. You're watching Times Exclusive on Times Television TTV. You're also watching the program live on Times 360 Malawi. That is our Facebook page all over the world. You're also listening to the program on Times Radio. My guest in today's edition of the program is Madam Joyce Chitsulo, Honorable Joyce Chitsulo, who is a member of parliament for Mwanza West, but he's also the chair of Public Appointments Committee of the parliament. Mai, ndufuna ndifuse fuso lokuti mutango upanga mutalengeza kuti maiwa alephera amalawi ochuluka anatsusana nanu muganiza njifwa chani
wow ineyo kungoganiza kwanga eti chifwa choti amalawi ambira anali ndi ali ndi chikhulupiriro ndi mena amagwirira ntchito mai Martha Chizuma ngati ombudsman Ndingo mveke saso kwa Malawi kuti chito ya ombudsman ija majizuma tina alemba sondi fa public appointments committee anabwela soko interview nga ombudsman
nde anali qualified
nkukoza aso
nde apa abazinaza teka bwanji
uzabezeka kuti chino tuzima kazi osiyana andine sindufuna ndiyankhe ndatifa cha member win yeah zimezo ya ina ndiyankha maloma committee osati individual members anabwela maya jahati asa nkawa kukira nchito bwino you know mpaka naso kontrolera kwa bangira renew
and ineo nditokoze kukobasi uibangari new contract
exactly ndipo nditokoze kwa mbili kutika and last month yomwe iso ngakari ma conditions of service tunaba tabu nunga rombudsman kuyami kira nchito yabwile menama kuhiri kusonye za kutu committee njabu nobwino nditu ilo objective ima kanzi fuko ina ndo kulupe ima members ameno titatita afusa kutuko daba panatani mwina ato kuzo nuteta unodaka
anta kuti ndikuze ni jimena anta kunina kunjabu
kukwatu kunena zona mai ujagwira nchuta abu nunga rombuti
ndikuze ni jimena anta kunina kunjabu
kumano kutiti mai Joyce chifuato di chifuajani habanga mwagutu ineo simbi ufuna ndia yankile ma members
ona kutika ni pangono ndikuze ni zimetu kunina kunjabu tini ndinkani ziwili zimetu kunina kunjabu ndinwazi pupu kwa mbili nde mkupa kuti mai wakakala kuti akala ICP mena akupangira mena akuyasira moto kuje ndikumbusimani akutengani nose wina wapereka ndalama kumene kunali zipupu malandira ma 8 meter malandira ma 8 million inu ma members kuti mwakani mai amene wakuti asakaloje chifukwa kuti anthu akubisa chifukwa mai akangokhala pa papa akubwela ngati timati police dog kuluma anthu osa amene akupanga muyankhapo jani ma allegations awira amene wakuti mukuopa even inu yoso ma membala zipupu zanu zimemachita kuseri
ina ni mafuna ndikuze ndikuti ngati pala anthu amene ali kwambiri osamala lamulo ndabena amalipanga lamulo MP ndabena anapanga lamulo
izizi zingatsenese kuti mulemekeza malamulo izizi
malamulo tukwalemekeza tifamuna timu yanganitsitse process sinatsatidwa iya pamene bondeti chedwepo kunena kuti process sinatsatidwa lamulo sinatsatidwa mukunama
kodi munthu sauta umasata process ukuipinda
process
process yokuipanga kuichita abuse
lamulo linatsatidwa kodi sitinatsatela lamulo sanabwera ku parliament for confirmation hearing zinachitika reading sinachitika alienso baika baika mwachi sisi zinachitika
nanga malawi malawi kutsusani
iya alienso tikanenaso kuti amalawi ndiye kuti pamene popo amalawa ene nati khulupirire chifukwa mmene iwo angatisankha ifeyo ngatapungu we are their representatives
ndemukabida if you are my representative then you must represent what I want
exactly
ndemukabida kumeye kujaku ine I want kuti mundichite represent zomwe ndikufuna inu mukupanga zimene ine sikufuna
aha ndinene chonchi kuti sichina chili chonse ife chifukwa tili ku nyumba ya malamulo timaona kuti izi tipange chonchi izi tipange chonchi
so amalawa kufuna Martha Chizumba koma inu yoma akomiti simukufuna
no sichonchi kunena kuti ma members of parliament akanika kumpanga ko fame ifacha ndazi pupo ndibodza ndesubwe zikuru SCB chifukwa act yo anapanga basi ndi ma members of parliament omwe ama dziwa kutuka panga chonchi chipupu ndipanga ndi member of parliament mwini wapanga lamulo ndamene akwenera kuti tsata lamulo ndichifanira posa chena kwa muna vakuti ma MP ena atengetsedwa ifa choso panga declare a message timapanga so committee yake yomwe ifi kwa itana za thomweo kwa kwenyaso kupanga ingoya kuti simuna panga ndipa mpamaparu pake muva kuti mwina ena aluza mipando kusonye zoti ma MP ndife anthu amodzi amene timakondo sunga malamulo ndipo timatsatira ndipo timafunitsitsa kuno kulibe corruption ndifa kene mapanga choncho
simuna
landire ma 8 ndalama za sinthana manje alipenene ndibodza la nkumbunisa kaya mwina ndisayankhire nawe individually koma
ngati
sikunabwere committee ku committee kwa chief sikunabwere
ndawo
for your information isiningane kuti ine sinalandire kapena ine ndiyankha malomo committee sinandenda mail yose koma napa munthu paika paika inaso tu ndomangu erenga ndomada bwana 18 million ndaine yose ndigaira nkhanzatu eti kwa mai finance wakana tondikira kwetu
nkhaza kwa mai mukuchitatu nkhaza nzimai zanu kwa pa mai
iya isizimenezo
nanga ino muziwa mai jisulu
mai ena amene feta kodi tunakuse ni fea zimai amene
tani tukufusani tukufusani za kusankidwa kwa mai Martha Chizumba kuti mai Martha Chizumba asankidwa abwela kukujeni kwa kukomiti kwa nuko mudati amela sizachedwa na awe yae
ndipo ina dinaka
kuti chifacho kuti ni mai kuti zampanga interview kwa sachedwa
pa kuti mundifuse kuti even tsiku limene amandifusa malizatsi wanditapereka inaso nanena kuti inayo ngati Joyce ndanena kaletu kuti pano ndidzayankha ngati komiti osati Joyce ngati Joyce kuti mundifuse ndikuzani kuti mai uja ndi mai inaso nakondwa andi tsiku lomwelo napeza tsiku loti iyai ndiponyeya pa tsiku mpaka namene timpange confirm chifoti kuti tikupanga kale sitas e komiti nai nopanga squeeze nthawi pena pakati kumane naye chifukwa chani tinkono kuti one ndi ntchito yofunikira two ndi mai yofunikira kuti ntchito mai inayo kundifusa ngati Joyce ndikuyankhani kuti ndilibe vuto lina lilitonse koma kuti mundifuse ngati ngati komiti Yeah, you know, the individual members, it's a collective decision that we make. The bond of Nene Banu, Pasakara member, we know Mafuno Kalawera, Gumatia, in another day, Kumene Gonkulagwitz.
That's not the case. Is Zuma Druga, Zama Membazano, Gumatazano, social media score, in Dina Yaba, his score.
Kumene Gonunde,
Papa Ojin, Papa social media. Zukarabaj,
man. Zimenez is also Karabin. Chipati Nenej, Muga wearing a practice guide, ya public appointments committee. Imanena kuti munthu amene akuyenda kukhala member wa public appointments committee akhale wosunga discipline akhale waulemu wake ndithu chifukwa zinthu zimene nkhani zimene zimabwera ku public appointments committee kuti ino yoti khale pansi olo ma confirmation omwe tikamapanga ma interview kuti mumve zimene zimakambidwa zinthu zoti kutuluka kunja sizinthu zabwino ndifake inayo ngati chair ndi makhala limited kuyankhula mu zinthu zina siningangobwera kuyankhula hiyo committee kwathu natere ndiye process ndiye wanafusa then I'm not a being professional. Zimene zizindi zimene nozi kufunika kuti for your information inayonga the chair I speak and ndikhulupirira kuti ndikozobanga head malomwe awo for chair and I speak. Eh? Ndende ndikwenena kuti zinu ngati zimene zisikabwera ndipange sika advice from lead of the house honorable Chimwendo. Nditokoza manditandiza kwambiri amatunikira kuno tupanga guide. Ndichifanyake kuti mufuselero ndaina kwafusa speaker kuti kodai speaker. My members are no one, Yamata, Azika Nan, Wapita, but social media, Nkuman Plaza, whose ministers went up with Uncle. First, I'm sorry, Mwaka, Gomaso Samboa. The Iwamanga Wankuru, I went in our own Dibanka guide, Gromene Zareche, Timabanga Jojo, Chukumani, and Eban Motsimigiza. It's not professional. Kubida Banja, Kumaga Nena, as it was Menes Najitika, Mungadi, Mujibin, and public appointments, Sule Mwak,
Mudebese,
Kwamala, which for your dismay is also a chitika, Maloma, in name, got no chair and didn't get responsibility. Singing out and all of an Antwen, I wanted to go nine out to miss a message to what an Umago said. And Umago said,
Adifaya.
Chifa and Hamona got woody in a Deobanga decision. Aye, in a Cindy Banga decision. In any Mango Banga guide, Panono devote, Iaibanozo, Sasenda Maguti, Ibano, in a Shurangan Yokayobas.
Kuda tuluka maganizo ena nuhangana kuti muda banga dongo soli meneja kuda litai kuti ukunaini zomu ndizo siyana ndizo mwenda beza ineyosi chifa izukone kila tuta antu 9 anabereka mawani antu 8 anabereka ma 25 mtu mozi anabereka 23 antu ena kumana banji simu na bangi vote why did you go for a vote
nkani ya buna wambiri hindi bonde fusolabu ino ineyo ndi umvaso ma social media mkuti atiku na litai ineyo ni matitai adajo kita kuti inuyo ansisha muna panga ku masamu ku ali simple arithmetic kuna la village kati jani anthu mukakhala kuti mwapanga score mwalemba mango phatikiza mkugawa ndi namba ya anthu imene ilipo mkupeza nsala kulibeko dzatai ngati dzovota tsikwiri kunali betu zovota ndetai wachokera ku chimene napanga ife mkupeza average score tapeza average score ansala inali yomwe olo ineyo ndikuze nizonena kuti akuti kuli ma NRM namba la mwakuti apeza mwakuti anthu zimene zone sinku ndinena kale kuti sindiona nawo form sindikwenera kutero fande kuti sipaka transparency ndiyenera ndikhale neutral ngati chair chifa ineso nditoka ndi ma interest yanga ngati munthu komano zoti ati kunali tai ndikumva ine ko tai akhalapo bwanji tai amabwera pamene pamakhala tai ndi pamene takwiritsa ntchito njira yovota kuti yeso no mwachi tsanzo
Two 18 na mene muna lipo aja, munga na kati 99 wina panga, yes, wo vota nkupanga kuti ena, no ena yes,
kuma
this time, the chair
amabwela, to break the tie, you
but this time si mabanga za
voting,
mabanga za scoring,
scoring.
Kupanga average 14.9. Now, ngati mabwela nchito ya bwino, why do we have a leader of a house, amene wasunta motioni, kunena kuti mukapeleke report kunyumba ya malamulo, kuti nchito ya inaenda bwanji. Sipa mene popati, amatipati jewa, amatipati bibali munga, anta udabu alu nimele mabwela nchito ya anu.
Siko mwambili, ndita wizi yanga mjira ziwiri, nkuteka ku leader of opposition, akungu
funa leader of the house.
Leader of the house, akungu funa kuti dziko lidziwe, kuti kuti prosesi maenda bwanji, nanga sina kala bwanji. To clear the issue. Because the men in Kani, Titokosa Rumana, the times, and when I'm Vagumuzi, Kudia, Idu, Kudaribe Zaeso, no, Boza, Kunaribe Marai, Zaboza, Chair Sam, and Yakuba Bomboza, Zosezo, and Hunazi, Komano Kuteka, Kudi, and Amina, Saganata, Kutu, or Gurizma Karabanj. Then Kuteka, good lead of the house, in this case, on a Bojiman, Akuna, good, call it Talongo Solana chair, Zina Karabanj, good to go in Vich. Of course, Antu, they have a right, good young Vigumina, and more Karabanj. Of course, Mugandifu, Sodin, Zolandima, Muzindi, Vodotti, because I'm not so sure if it's in line with the constitution to say tigatero tigabange kuti komando kupa kuti ngadalida of the house abanga jonjo ndoti abanga konzati nawo sakuzoti ndizoyenera nde ine noma kanga ndi chair ndikungoyenera kuti parliament kamakumana ndadandaula kuti mande ndi holiday koma ndimafunitsa kuti mande ndikhetu report chat ndaipereka monga amene anatilamulira kuti Malawi anze kuti kodi what really happened
ndinokunzika kapereka report
ndi kasangalala kwambiri ndikauza Malawi kuti kodi process imaenda bwanji nanga zimatani chifukwa konjako anthu agwira zabodza ena tupezeka kuti mwina akugenda usana lapo chifukwa sakudziwa kuti kodi chair malira akali pati kodi kuvota kukuna halidiza yesu olono taya kunena ya halibati kulibe taye masama village sakandi taye ndaye kuri chaya sada lako jiri jose inayosi ni meni aso kuri nkale mbesko ndaye kuri nkana mbatu zituzui nika nati inaendi bereso ndembe jini chikana kaja number 3 and who knows kuri chau yu chau ndinene pano amalawi wina asaname kuri hai nina kwanga 25 ndine 5 ndina ama members amene kwango kala kuri of course ifeo kupala minti kuri mwamba wake eti honorable right honorable speaker ama tuza mweka kuno kuri you don't reflect on your fellow member. Kari fellow member wako wanota sunga bange reflected. Komabe with due respect. Ndikuona ngati kuti nzoba ndomboni kutu kabange claim kuti 5 yung bank. 25 yung bank. Chiribetu zina isho. Awanda inu monga chichongo munga nene kuti chichongo chichukufana na choice. Chichongo chichongo basi. Hale sako zojongo. Deri saname ya bandi. It was a collective decision by the committee. That's why inenga di chair. Ndikubanga show that responsibility. Chifua inaenga di chair, ina I'm not that person o banga blame shifting. Kuriji nchuchika jitika nene, nene kutai sine, kumanada wakuta hai, mkomiti ya turos.
Chabuye.
As a committee, we made that decision.
Akuti muta yamba nchido yofuna kuwajita kumfemu ajizuma, member wanu moza dabu ila mochedwa. Akuti sada vele sumu inandiku ina kunsekwa dango figida kuzango vele kasuko yake. Zida chitika kijoncho kuti member wina adabu ila moje ndo kuzango jita masuko wake mkubele kantungumata uyo wabanga siko bandi waponya zime zima chitika zina kuyambilila
nda pati zintu ziwiri wani nene kuti muzua bandi uti wani anari wa member amene pobeza ale sama
ya siti kuna kuti kuti anabilika wani tukuna kuti anabu ila moje ndo ndi adabu ila moje ndo kuna waponya kuma wabanga bi masuko
ziko mwambili choya mba ndikuze ni chet zone na kuti member wina anango bero zabanga siko ndiboza lang kumhunisa. Ripoti imene feo tipeleke kupala miti, iku uzani ni tawe imene mtu jana kwele.
Kumada kwele mtu.
Banali tawe, mba iya, banali tawe yoko wanina. Ifeo komiti ya tu mtu, uma, chair ya nchito yake ndi kupanga judge. Uma yuza iweo judgment yako, kutuko ni mtu yuyu, mene walu wera, ni tawe imene wakala. Ata kukala ndi reflection ya bwino ya mtu yu.
So member uyu ya mene anabwila mwajedu wa
hii. Member uyu
inyo uyu estiro
ke. Ndini hawi yake mene analowela. Let's be honest here. Ndifake ndane na kuti ina sinima kondo kala kupanga shift blame kwa mtu wina. Iya hii. Zabodza simene iso. Tente nene nijirunga.
Tingwe sezira in terms of time. Anabwila muda kusa ntawe ya idali
bandi. Chitaelekeza kuti interview ya 2 hours itilekeza.
Yes.
Kwa yamba maga kuma kama introduction. Mudzine na udindi na awanda, na pusila kwa kuti, experience yanga ndia kuti, chan chan. Of which, jimene jojo, mene muna fusila muja, ajimene kuti kungoona certificate ya mtu, masters, chan chan. Judgment isunga lipele kuiona. As long as member yobanga access ma certificate ya mtu, hata kuono chan chan. Kwa maso kwanje zilabo, masi vitu wa makala zungulila gari. Ifa ya mtu hasa na kwele ku public appointments committee, ima kaa CV ya gaya kwele gari. For your information, ma documents amena, file yanga ine ya kuku. Wina aliense ku public appointments, si duluga. Tima sejana kuduluga. Wina aliense asatutse dokumenti ya mu public appointments committee. Tima onetsetsa. Tika wana mtu tima disiani. Mwadenga jintu. Tima angole. Of course, zisangali pela agapiri kuhoni. Mtu ndi mtu. Ena ama toze mbeza kusiana.
Maloa ni mafoni.
Kumano simu. Fono ma rada kuloa.
So, anto hata kujambula.
Ucho loa na intu
kufoni. Hata kujambula
dokumenti. Kuko kano kusakurubiriga. Kwenchifakata nena kuti. Zina loto wana laboritu wa antusa mango tibata. Kuma pena tima ripanga misuse. Pena siti mali zuwa so kuti value yake ndiyo tani. Chifua an honorable member cannot proceed in kumaga jambula zimbu za sensitive. Ifa malamuna tuwa madiletza, we need to keep it confidentiality. Ndiyo. Na kuu kuti kumakala nkani kumene kuti. Inenga di chair, eh? Pali zina zimene ndi mazidziwa, zoji tiga, zoji kuti ndi nyamuga ndi zingo kandibu betuga kuti. Hapa maku utama ndi ndi kalo wepa, ineso ndi pa Facebook, ndi nima kaba WhatsApp. Kuma I can't post zimbu za kukumiti wanga, pa page yaga uje, ndi kuti sine ona kumemba. Pa mene popo ndi kuti professionalism ya different. Ndi kuti kubaki kusin kwenye ori ndi karego, ndi sunte, chifuwa ndi kuti ndi wanonga ziku. Chifuwa zimene zima kweleza mpungwe mpungwe.
Ndi ui member rada bila moje dwa hii. Inu you still happy kuti anali within
time. Ine ndi kuti anali within time. Ine ndi kuti anali within time. Kuti hii ndi tayo ene obanga sisi. Zimena kukuza ni kutada
nguloza. Zodi adaponya zina zogo. Zodi zina zada ponya go. Zodi masuko wake. Sama ina kuta wedengedwe. Inu yu sumu kweza na.
Zimene zunza boza. Ndenda kuza ni kuti. Even zunza kubala mitizima kari. Kuti mzone time mene mtu ya naloa ndi chani. You find kuti it was okay. ndiponso ndikungone nakuti sikoyamba ndikudabwa kuti yakhala nkhani ile sikoyamba inizimezo kuti mazibanga for your information inaiti khalile che ndapanga ko confirm reserve bank governor ndapanga ko confirm inspector general of police ndapanga confirm mabodzi ka amera makracha zonse ndapanga
kodi muthu ndumatapanga
zithu sija chidendo izizi kuti kapena tikane njira imene tagwiritsa ntchito kwa onse tapanga ko so even rejected tana nakale za FIA
yes.
Mabodi member nazo tinakana teams ifeo kuti napanga zwezo komano sinde kuti kutanthoza kuti pano pati nagwiritsa ntchito njira chidendo iyo mwe imene timapangira
zithu
imene tapangira so izizi
muthu ndumatapanga zithu zabwino bwino 99 nkula kwa chimozi nkuono nga zonse zimene mapanga
challenge you ndifake ndanena kuti ndinakondwa kwambiri a leader of the house honorable Chimwendo atanena kuti tikapange present report fa kokoma kwambiri chifo chokuti anthu adziwa chilungamo
chabwino
kuti izili zinaenda chonchi ndipo apa chinachi ina nakondwa kwa ndipo ndatokoza Chimwendo chifo cha leadership yao ndi masomphenya amene ajabwino kuti anthu adziwe chilungamo chake chenechi kuti izi zipangidwe kuti fa ndaona kuti dzalo wabodza pena paka malawi kuti madzakonda soka bodza pangono olokungwa mwe luza munthu usanave mbali yake
oloso komiti kuso kalo tikaboza nanga sia malawi tu even ma members a nyumba ya malawi nda malawi atakhala kuti adagwirizana kuti apangika chipongwe pangono maiwa
Ndino zimene zosono sindi kuyankhani koma nanena koyamba paja ndibwerezaso kuti anthu amene tili ku parliament ndife anthu andali committee so yapaki ili ndi representation
ukamanena choncho when you continue to remind me kuti anthu amene muli ku parliament ndi anthu andali I have a feeling kuti mukundiuza kuti pamakhala bendali zimene zimakhala at play
amene tinene chilungamo pano anthu andali simungane ineyo sindingakuuzeni kuti 100% ndeye kuti timainena kutero according to the law
mbune kutero kupanga ndani
ife yotika no timainena kukhala ife neutral according to the law kuti tisatenge mbali kuna
koma simakhala
nyuti mwandi process koma mwanena nakuti munthu ndovuta ine zimene anthu amakambirana kumbali sindingazidziwe
mese ndi makhala ako mina mwakambirana ngata TV
no 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 nzosa inatunga ti chair ndipena ndikhale neutral andi ndikuzeni panopa muva kuti pakati papa nachitika nkhani ya make ti mapangira so confirm decision made napanga kuti they were not competent whatever Nato kwa nidoa sonane kujipani kwa anga kuti za kalako kwa che ya tuwa makumana ndizo futu. Chifa, mbali na ikakauti zao sisi na hende, ama tukwana che. Mbali na iso ikakauti za futu, ama nina kuti che. Kwa muradimu ya ngani tzitze, che ya is a neutral person.
Ama ina wada zikala neutral, kuma zikuone kakuti, I think ya ntunuma panga ndale, zikuone kakuti banali ndale ya bati. Pule mina simufomera. Mina simufomera pa TV amalawa kutuone lapo kuma there is politics at play because 9 people sangapange score ma score fanana 80 people sangapange score ma score fanana so iza kuti pa makati tima meetings
zimene anthu mapanga ndikuzeni kuti inayo ngati chair sindikuza nikuti 9 people anapanga for ine sindiona mene munthu apangira vote ndanena
kaya
koma inu mwaona chifukwa choti anthu akuonetsa koma ineyo sindiona chifukwa sindiyenera kuti nditero ndekuti uchaya wanga uvuta ndikha compromise Chifojo ti ineso, ndirinde kuchipane chimeshe na nditumiza. Ineso, ndine politician. China chongo funa kuti mwina nditsimikizire nchone na kuti. Ku membership yatu ya komiti mutati miangani kuli ADPP 5. Pa 18 na mena nalipo tsukuli menelo ADPP kuparikizapo chair, tinalipo anthu 5. Ndiye kutena usana la ADPP. Ndiye tikanena kuti zinaenda ndale. Ngati inuyo, fai muna natu ndinu, ine sini naone, ndane nakale sini naone, chea sao na mena anthu ajongera. Inuyo manduza kuti na ini,
anajonga
ma 5.
Ma 1
kupanga 5. Yes. Ndiye ADPP halipo 5. Mungane kuta,
akwana banji na ini. Independent ndia
ziza. Akwana banji na ini.
Ndi ma independent.
Zipari umboni kuti ndiyo. Ndiye mubwe na sombali na imubeza kuti ena osu halipo. Ndiye mungana misire mungu. Izizi tukuze ni pano bambosisha. Komiti napanga decision kati komiti. Wina asatawe kuti yai, komaji panisha kuti, komaja kuti mbo. Chifuatu wati chibani jiri jonsa jiri ndi nyoto sigwa na naini ndi wina asana mizile zake kutai kwa magu ine nane nagale sindi funotawa responsibility as a committee we made a decision and that's a collective decision and no one should say kutai ine janga njafaya amate
ntawe ya tu bida kumabido mai amalawe akukhulupirire ni lini bwanji chifuwa muli ndi kuti ndofunikira umasankha maofisi akuluakulu akasankhidwa kumene koko posatengera kuti muziyang'anirapo kandali pang'ono posatengera kuti pazikhala ma biases kaya ma influences ena akukhulupirire ni bwanji mayi ndimene zachitikira apapano
na zikomo kwambiri ineyo ndimanena ndinene nanenapo pena panonso ndifuna ndinene kuti ndimakhulupirira kuti ndimakhulupirira ndale za smart zothandiza dziko
mapanga ndali za smart
zothandiza dziko that's why inenga ndi Joyce kuti mundipeze ndimacheza ndali yes ya interact ndi wachipani chiri chose chifukwa ndimakhulupirira kuti campaign inatha tupanga zotukula Malawi komanso ndimakhulupirira kuti tufunika ngati Malawi yatatu kuke tufunika tikhale we need to change our mindset tisamango khala anthu omanena kuti chifukwa ndi usapota chipani chakuti ndipange zimene ma masters anga andituma ndiye kuti Malawi itimononga koma tofunika kuti tikhale ife vanthu ongotsata chilungamo ndifaka imwapezeka kuti zilipo nthai zina ena atapanga confirm malipoti ena akhala ena sidzakomera mwinaso ine chipande changa chindi tikuona kumene ina anthu amalemba ma social media ndituwaneka kuti tisione sina kumene DPP koma no sindandaula chifande madzoti ndagwira ntchito yokomera malawi. Even in this case, ine nango gwira ntchito yokomera malawi kubanga facilitate process yose kuti ntchito iende bwino koma ndifuna ndipemphe ma MP anzanga ndipempheno ma MP anzanga fa decision isi ya ine ngati Joyce. Ai, di decision yako mendenda kuza ngale committee yo muli yankhambi imene
mutaya. And believe decision yanu. Ndine
ndimene ufuna ndi
pemphe. Committee yanu ndiyo komela
malawi. No, ine zimene zoti mukandifuna kuti decision ndiyo komela malawi. Anga anthu muno ndiyalese paikha paikha. Fa decision kuti ibwere inachokera kwa individual member. Ndifanga ndikuti ndifuna ndapemphe maona bo member zanzanga. Kuti tikamagwira ntchito tikumbukira kuti ndi malawi amene tikumpanga save. Pambali poti tupanga save zipani zathu komanso ti ndi malawi amene tufuna tikukule. Ndi nthawi zambiri tikamapanga ma decision malangizo anga sopano. Ngofuna kuti tidzipanga decision yokomera malawi. Tidzitha kupanga decision independently without any other influence. Kuti kapena iye ayi chipani changa chinditere chitere, ayi zitere ayi. Koma independently and make a decision. Ndikupatira panga chocho malawi apita patsogolo. Ndiyapempha malawi ayikhulupire committee ya public appointments. Ndani nagare kuti ndipepese kwa malawi chifukwa mwina chanzanga ena amene anapita zosiyana ndi malamulo athu kumaka tulutsa zinthu zimene zinali za ukomiti malamulo ake satero tachititsa manyaza right ona ku speaker tapepese sitinachite bwino komanso tachititsa manyaza anthu amene anatituma kuchokera kumutsi sanachite bwino ndikhulupira kuti action itengedwa kuti kodi how do we discipline such kind of members ife atsogoleri athu tili nda leader of the house atithandiza bambo chimwendo amapereka guidance yabwino na speaker athu mayi ozitsata atipasa guidance yabwino koma ineyo ngati chair anda tsimikizira Malawi kuti tipitiriza kwapasa ma services abwino komanso tizipanga decision yoti inalese tigwirizane nayo monga mmene anthu anatitumira ku nyumba ya malamulo komanso ndifuna ndipemphe ichi nthawi zina tikamva chinthu tidzifunsa ndithokoze awanda kuti munandiitana kuti mumve kuti kodi Joyce apapana tani kusiyana ndi kungopanga speculate chifukwa anthu ena atakuona ngati ndimangovota ndekha kapena munena za tayezo pamene taye kunalibe mkomo nde ndifuna ndinene kuti nthawi zambiri tidziphunzira kuti tikamva chinthu let's find out kodi zinthu zizimatani kodi zinaenda kwa chifukwa mwina timadzalakwa pamene munthu suna lako ena kana khozweza andotchera gari moto podzamva kuti Joyce sana lakwe kunalibe kotaye kapena malamulo amatere tinatsa process yose inaitsata ndithu molondolezeka it will be too late munena zitapanga nde ndifuna ndipemphe kuti tidziphunzira kuti kodi apa zinatani apa zinakhala bwanji koma politicians anzanga let's put Malawi first. And our political interests sizikhala kumapeto tikatera kuti panga Malawi wabwino ndisire pamene
ndimati ndizikupasani mwayi kuti muyankhule mawu ako khosi koma ndikhulupira kuti ndi omwe wamaza ako khosi kapena pali chira chimene cha sala chifukwa papa nalisana afike poti mungayankhule mawu ako khosi mwandichita ovatiki koma as a politician ndikuziwa kuti munthu wandale ni munthu wokuti akangoyamba kuyankhula amangopita nanga sino ndizimwe mapanga nthawi zonse you talk to people mwamaliza zako khosi
ineyo mawu ako khosi ndiwongofuna kuti ndithokoze amene anandibweretsa ku public appointments committee achipani changa DPP. Komanso ndithokoze mamembala onse a public appointments fanyo ndisankhokhala cheya. Zandipangitsa kuti ndione kuti okani dziko lili maenda chonchi. Ndimafira proud fandi mamva kuti ndiutenga nawo mbali kutsogolera dziko. Chifukwa akasankha bwana madzozi ndiunena pano ndi list ya ma board members for confirmation. Ndi ndimamva kukoma kuti nandinso ndiyendetsa nawo dziko ndimamva bwino kobasi. Ndi ndifuna ndithokoze. Komanso ndithokoze kwambiri leader of the house achimwendo. Komanso kumbali yotsutsa ndithokoza atsogoleri athu. Komanso ndathokoza speaker. Komanso secretariat. Faika na kauti secretariat yathu imapanga zakwiri kuti imapanga dzachipani. Bwezi ntchito yapake isakuenda kuno. Koma ndithokoze kulanyamata oyitsata ntchito. Ajina Gabicha, ajina Janet, amatithandiza bwino kwambiri. Zimene zimapangitsa kuti ntchito yapake ioneke kuti sikuti vuta kugwira. Ndi ndifuna ndathokoza. Of course, kutengera constitution, changa chilichonse, committee yapake imene kuti isinthe. Ena akafuna chipani chako amakubwereza kapena ayi moti pa 30 June ikuyenera kuti isinthe. Ndi chikakomenanso a DPP kuti Joyce apitizo okhala kupake ndibva kukoma ndidzayamikira. Chikakhanso kuti sichinakomere ndidzamva kukoma ifanda gwira ntchito ndikamaona ati na IG aja Reserve Bank Governor ndani ma board members ena ndimamva kukoma ndimadzoti awa tsiku lina lake ndinawapanga interview anakhala ndikaona ombudsman ndimamva kukoma ndimadzoti ndikaona judicial service ndimamva kukoma ifanda ntchito athu ina kupanga ma conditions of service anthu akulu ngati amenachi simene ndimamvera kukoma ndi ndifuna ndithokoze. Kwa suppose nditokoza anthu akumwazo West constituency anamukhulupirira mkazi Joyce kukhala MP woyamba kudera kwathu ndimamva kukoma ifacha chimene chinde ndifuna ndathokoze sinda kumuduitsa ndibiri zogwira nchito yotumikira dziko osati munthu amene amandidziwa bwino ngakhale kupake nimatumikira dziko osati munthu osati chipani dziko mukwambira
mukamamva kukoma chonjo muzizi wa soti fingata malawi timafuna na feso zibva ngoma kukoma kukusamakhale kwanu nokha basi mafuna kungopangira kuti muzimva kukoma nokha parliament kumeneko
pamenepo ndipa msiriziro pa program yathu ya Times Exclusive pano pa Times Television TTV Times 360 Malawi Facebook page komanso pa wireless yathu ya Times Radio ndinali ndi my Joyce Chitsulo amene ndi phungwa nyumba ya malamulo Mwanza West komanso wapampando wa committee ya public appointments ndathokoza my Chitsulo
ziko mukambiri bambosisha
kuchokera kwa ine wandana msisia malo mwa ma sponsors athu Rainbow Paints komanso amene ama jambo la program imene David Masea komanso Mike Mataka ndikuti mwakomanonse pitirani kuonera ma program otsatira goodbye.